kati mwamele umukondela mwamele umusungila umajida mungangeli bati lukati mwamele akuvutila beili kukududula amajida goga mwano panyumba sama siyapo kobili koma kunja akapita ni bigi baya kukati ukambepo chabe ninkondo ninkondo tenga vana vako usayo penjila usaleke pempelo and I promise you that God will make a way olo zivute kwanji God will make a way God will make a way. All those who take bungee, God will make a way. Tawizi na umadila, soji tazima sowa, umavuna na kutenga umoyo. Koma umalimbikila uyu ndiwo kondeka wanga anandilonjeza chikondi koma dziko limasinta lelo asinta hey. Ama ndizudzula nthawi zonse amachita za manyozo nthawi zonse na nkani za munyumba zimatuluka pabwalo tenga vana vako usayope njila usaleke pempelo and I promise you that God will make a way olo zivute kwanji God will make a way hey, God will make a way olo zivute kwanji God will make a way Osati chigabenga yai Usama sungidwa monga mbala Yai Unachosewa kuwantu maiwe Osati pashatini yai Usama sungidwa monga mbala And I promise you that God will make a way Olo zivute kwanji God will make a way God will make a way.